Kia pai mai hoki tēnei kaupapa te reo kākoho I te mea rā katoa mātou no te waka o Tainui. Koinei kē te wāhi tūturu kia ako I ngā tikanga, ngā kawa mi te reo ake o Tainui iwi. Kia hāngai hoki ki te rautaki o Waikato Tainui no reira. Te rapea hei tērā tau, hei ka ea ngā wawata o te iwi. He pai hoki ki te whakawhanaungatanga ki ērā, kāre au te tino mōhio ni te mea he rā wahoha au no reira. Kāre tū atu I tēnei kaupapa.
Mōku ake mō te kaupapa nei. He kaupapa nui, he kaupapa nui whakaharahara, he kaupapa e tino whaihua I roto I te iwi. Kia kounga ke te reo, o tira kia matomato hoki te tupu o te reo. Ki ia tāngata, ki ia uri o Waikato Tainui.
He rawe te wānanga nei ki au, ko tētahi o ngā paenga o tēnei wānanga. Ko tō pūmai, ko ngā iwi maha o Tainui waka ki tētahi wāhi, ko tahi, ki te whakakao mai I ā tātou ake kupu. Me te titiro ki te āhuatanga o te reo o Tainui, whānui tonu. Ai.
He kaupapa pai, he kaupapa whakahirahira tēnei. Tēnei wānanga reo mō te iwi o Tainui, o Waikato Tainui. E tautoko ana kia ako ngā tikanga I te taha o te reo, I te wā kotahi. No reira, e tautoko katoa au I ngā whakahaerenga, I ngā whakaakoranga o te kaupapa nei.
Ko te wāhanga ki au mo te reo kākoho, ko te reo ōpaki. Arā, ko wera kōrero kianga, hei whakapuaki I ngā karearoto. Hei whakamihi te tangata, hei whakaiti rānei. Wera kōrero katoa, ka puta I te kāuta me ki. No reira, he tino ngahau te reo ōpaki.
Ka pai, kata kata, ne, me pia, kata kata,
Ko tāku e whakaako nei I roto I taku ako ranga, ko te reo whakawhitiwhiti. Ana he titiro ki ngā rere mahi, ngā rere āhua me ngā rere hāngu, me te rere kētanga o ia rerenga tētahi. He nui ngā ngohe o roto I te akoranga, hei whakaū I ngā akoranga, he whakaari te mahi, he mahi rotarota, me te mahi patapata ai.
Ko te kaupapa, kai au, ko te reo tohu, e tirohi ana ngā tohu o ia rā, ka kōrerohia I roto I te kāinga, I roto anō I te kura, ko ngā tohu, ki a tātou anō, ki a tātou tamariki anō hoki, koe rā ngā te kaupapa, kai au.
Ko au te kaiako mō te kaupapa ko te marae. E wānanga ana I ngā tikanga e pāna ki ngā mahi o te marae.
Thank you.